uLeo une 4522 rand ne 8 cents ebhankini yakhe. Uphinda agcinise i-875 rand ne 50 cents akhuphe emva koko i-300 rand. Uzawushiyeka namalini ke ngoku ebhankini yakhe uLeo? Siyayazi uba uqale ene-4522 rand ne-8 cents. Kuthiwa uyagcinisa i-875 rand ne-50 cents. Xa igcinisa ke ngoku imali ithetha uba uyongeza kule anayo. So sizawukongeza nge-875 rand ne-50 cents. Ngoba kuthiwa uyayigcinisa le imali apha ebhankini yakhe. Masibone ngo emveni kokufaka le imali ayigcinisayo uba uzawushiyeka enamalini. Masiqale apha ke ngoku ukudibanisa la manani. U-8 xa umdibanisa no-0 uzawuhlala engu-8. U-0 umdibanise no-5 ngu-5, singalibali ikhoma yethu. U-2 umdibanise no-5 ngu-7. U-2 umdibanise no-7 ngu-9. U-5 umdibanise no-8 ngu-13. Sizawubhala u-3 wethu apha. U-1 siyombhala apha phezulu. U-1 umdibanise no-4 ngu-5. Ithetha uba emva kokugcinisa ke ngoku la 875 rand 50 cents uzawushiyeka ne-5397 rand ne-58 cents. Kuthiwe ke ngoku ukhupha i-300 rand apha kule mali. Ithetha uba ke ngoku sifuna ukususa i-300 apha kule mali anayo ebhankini yakhe. Sizawususa i-300 rand. Aba-0 aba ndibabhalileyo noba ubungababhalanga aba bazemva kwekhoma le ababalulekanga, kodwa ke ndiyathanda uba ndibabhale enzela uba uzalibona eli nani uba lime kanjani kakuhle ngaphantsi kweli elinye. U-8 ususe u-0 ngu-8. U-5 ususe u-0 ngu-5, ungayilibali ikhoma yakho. U-7 ususe u-0 ngu-7. U-9 ususe u-0 ngu-9. U-3 ususe u-3 ngu-0. U-5 akho nto isusayo, uzawuba ngu-5. Ithetha uba imali azoshiyeka nayo ebhankini xa seyigqibile uzawuba ne-5097 rand ne-58 cents.